Ahayɛ Audacity TV. Nyame asomdwee nka mo nyinaa. Meda mahwɛfoɔ nyinaa ase, mo a mo subscribe me YouTube channel, mo a mo like videos, leave comments na wo so bɛkyerɛ w'adwene. Dɔmahene aka ne ho. Dɔmahene ɛyɛ Nana Adwuma Mbadu. Waka ne ho ɔwɔ Otumfoɔ so. Ɔkɔɔ Dumasi a hɔ na ɔde nsɛm bi kɔtutu dwa ɛkyerɛ sɛ Otumfoɔ se tutu ɛyɛ atrahyeɛ. Wɔni ne lae mu na ɔmo so bonofoɔ ni ɔmo lae mu. Ne nyinaa yɛ sɛ yɛn nyinaa yɛn ani tua sɛ nansi wɔ ha na kuro wei asɔre mako so akyerɛ Otumfoɔ. Menim sɛ wei yɛ ade a ɛyɛ dɔmahene tipayɛ kɛse papapa ɔda a ɔna. Ɛha no sɛ papa no te Asante region na ɔrehuahua bonafo. Ɛyɛ asɛm o ahensɛm. Ɛnyɛ bɛtɛ obia wɔ ne haw asase wei so adeɛ baakɔ bɛhu ne sɛ obia wɔ ne haw obia wɔ adeɛ a ɛsi ne tim a ne werɛ hɔ wɔkyerɛ sɛ de wei a wobɛhu a sɛ mayɛ ɔmahene mayɛ ɔmahene yɛ a nkana dɔmahene hwehwɛ sɛ sɛ nka ɔmbɛyɛ obi mahene wɔ bono afa nka ɛmfiri ɔmo mo site nka ɛnkongo firi Otumfoɔ hɔ na abakɔsɛm asɛm nti wɔakyere mu ne bu afu paa wohwɛ video no a wotum sɛ soragorɔ yɛ di dɔmahene adwa ase Otumfoɔ yi tiwulam wobɛbɔ mahene a bɔno Asante region na gyae sɛ wo ne nam bono afo yɛ asɛm o nyame hu yɛ mmɔbɔ ɔma yɛ asomdwee ne nteaseɛ saa ahemfo akɛseɛ mmienu wei obiaa wɔ nnipa ɔmo taa n'akyi na obiaa so wɔ dɔm na ne nyinaa no ahensɛm wɔ hɔ no wɔka ɛnsi dɔmahene ne saa Asante region nsɛnsɛm ne deɛ ɛnyɛ afei ne ɛba bɛtwa to ɔnya ntwae because ɛyɛ asɛm a da biaa asɛm foforɔ ba nti sɛ sɛ neɛ ɛkɔ so wɔ social media no no obiaa ɛɛka saa asɛm no because the way ana na dɔmahene ɛkasa no wotum sɛ na ne bu afu yie ɛfa firɛ pire manhene a Otumfoɔ pɛ sɛ wɔbɔ no manhene nti ɔfaa nsɛm bebree ɛde aba nti nsɛm no deɛ obiaa ɛtutu no aserɛ ne abasa yɛn nso kakra a yɛwɔ ne yɛde ba abɛsɔ mu na adeɛ baako a mema ne gye Ghana life ho ne sɛ yɛbɛtumi akasa wɔ yɛ ano ano ntɔkwadeɛ ne yɛyi afiri ɛyɛ adeɛ baako ɛhia ne sɛ kwabi ma mi kabini ɛwɔ nti sɛ biribi nkɔ yi a wobɛtumi aba abɛka ɛne w'ano na obi nso abɛkyerɛ adwene na yɛkɔ yɛnim sɛ ɛkɔkɔba sɛ o mekɔfa sekan wei si mekɔfa agyan a ɛno na ɛnyɛ nti mede social media na ɛda hɔ no kakra mɛtumi aka ne sɛ wote asɛm a wo so ka ne social media wohyia nnipa no obiaa nkɔ ne hɔ abi bcause social media nyɛ adeɛ a yɛde ko social media kɔyɛ sɛ dan so no obi te nkran na obi te amerika ɛna obiaa yɛ n'asɛm ɛdi ne dwuma wobɛtumi akyerɛ w'adwene ɛfiri amerika de aba Ghana saa na obi so bɛtumi akyerɛ no adwene firi italy de akɔ spain ɛyɛ social media na mmom ne nyinaa ne sɛ by the end of the day no asomdwee bɛtena Ghana nti saa ahemfo akɛseɛ mmienu wei no sɛ ɛkɔba sɛ bi a mentem ho ase ɛba a mommma yɛmfa ne serious bebree because ɛyɛ ade a saa na ɛsɛ sɛ ɛba ɛna yɛ abakɔsɛm a atwam dadaada ɛna ɛda so ɛyɛ adwuma ɛda so ɛyɛ adwuma nti mɛserɛ sɛ wohu saa video yi a anaasɛ wokɔhu sɛ dɔmahene kasa a meserɛ wo bɛkyerɛ w'adwene na mmom mamfa nkɔyɛ atɛmdie anaasɛ kasantia bebree no ɔno wabɛkyerɛ n'adwene Otumfoɔ so bɛtumi abɛkyerɛ n'adwene papa Otumfoɔ so ɔnyɛ mmerɛ obiaa nim sɛ Otumfoɔ nyɛ ɔhene a n'asɛm ɛmmerɛ saa nti ɔno so bɛtumi aba abɛkyerɛ n'adwene nti momma yɛn nyinaa yɛnkɔ so antena ɔman Ghana mma so mpie mu na yɛnkyerɛkyerɛkyerɛkyerɛ y'adwene ɛyɛ saa mfi sɛ abufuo biaa nyɛ den anaa ntɔkwasɛm biaa ɛmma yɛpɛ asomdwee asomdwee yɛ adeɛ ho hia kɔmde wo na woti tuo nka wobɛda asɔre akɔpa aduane wontumi nsɔre nkɔnkɔyɛ w'adwuma wokɔ ukraine nom ne other countries a amanfo aye mre ehihye dem companies akuku na ye Ghana de ye asumdwe anye hwe no dan no ho benya banji bi na wa betutu edidi anye na asumdwe aye wo ne ye itufo memfa sahin fuwe o monsem memfa no personal emfa nkodi ewu ana emfa nkoye niamma ense sa wode ye na eye dan ya se Ghana da ho ide aprapure emfiri ho da ha aye se Ghana o ye dan andis na mpipi ye aprapure emtwa mu da sa na do ma hene wone utumfo life no akoye ha sa na akoye ti kakra metumi aka no high orders tv nani da odi kan ya like me video na follow me subscribe YouTube channel mama mesrawa na me bom fire so mo se nyankopo mo osika se be ya bru bi obet ma ko YouTube na wa kwa ko hwe videos e di amaye makra